I'm inside. Niko ndani. Na tunamalizana na nyinyi. Tunamalizana na nyinyi.
Firing live bullets, literally fire. Yoni nimeshika moto.
Wasame dozi line. Ona ile ni hapa.
Eh.
Eh, wame dozi.
Seems like a shot.
Of the fundamental rights and freedoms of assembly.